cyangwa amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana bivanye naho muherereye ndabahaye ikaze murano makuru y'ikirundi mbwira mushikirizwa na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru uzikwirikira umugwi utegura amatora seni wagiranye inama n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu umwe ikaba yabaye mu ntumbero yo kwigira hamwe ingene amatora yotegurwa hisunzwe indinganizo y'izintara shasha ibice 26% kwijana by'abarundi nibafungura neza nayo urongo yishirahamwe Regideso arahumuriza abanyagihugu kw'igitoro kiriko kiraza kandi ikitari gike reka ndabayikaze mukanya midoni dojyana makuru sangwa ikaze kandi kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nkuko nari mpejeje kubibamenyesha umushikiranganji w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano Martin Niteretse yagiranye inama n'umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora seni ikaba iyo nama yabaye mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene amatora yogenda neza hisunzwe indinganizo shasha izintara reka tumukurikire
ikaze ya kabiri ndetse Ibyiza ko bibwirizwa byerekana izo ntara kumwe zikabuwe amakumyabiri na tabuwe ibitumba n'amazoni inyubako n'umuserukwe twakorakira duhanahana ibyiyumviro kumwe twayagize inama neza twisunze ibyo bwizwa bishasha twasanze ko byaba byiza igihe turavugana nk'ibitabo si ukuvuga ko twinjiye mu kigo cy'amatora oya ni kubera bibwirizwa bishasha kandi tugomba kubisaba abategarajeje kwishyira mu ngiro ko mu gusenya washyira mu ngiro aho kugimwe na cyane cyane ko muzi ko ku rubuga barafiseyo icyo bita sentiyerejere mu ntara ubwabo bumva ko bose tuzo kubisadikanya ko iyo sentiyerejere mu ntara n'izi ntara turakorera twashyize kugira tuyage kubwikana kubere ibikorwa bigiye kubanda n'ibindi bigo muri kazoza y'amatora y'umwaka w'2025 yavuze ko kugira amatora twifuza ko azaba neza cyane integuro yabo ku ntego nziza rwose tuzaba tugira gufata umwanya tugira inama tugira twirimbura ibyo twavuganye tujya twaba n'ibyo tuzokora muri kazoza
ibice 26% by'abarundi ntibafungura neza uko bikwiye kuko usanga ibyo kujya bafungura rimwe na rimwe bitagira isanganyangaburo ndemamubiri ndetse na ntanga nguvu byo bikaba byashikirijwe mu biharuro byakozwe ku bijyanye n'ishusho y'ifungurwa bira d'alimentation mu rurimi rw'igifaransa ku mwaka w'2022 ushira w'2021 n'inkuru dukesha mugenzi wacu Elvis Munyanet
kwegeranya ibiharuro byerekana ishusho y'ibifungurwa biri mu gihugu ngirakamaro nk'uko bivugwa na Kwizera Arsene akora mu kigo kijejwe gucunga ibiharuro INSB
birari mantere nk'icegeranyo cerekana ishusho y'ibifungurwa vyoba biri mu gihugu abanyagihugu bihereza rero akamaro kayo irerekana kw'abarundi abanyagihugu bafise ibyo bafungura bifite byangombwa bikwiye harimo bya ntanga nguvu ndemamubiri sanganya sanganyangabo irerekana ibi ibiri mu gihugu we nabe babingana irafasha kandi no gukurikirana ihangiro kisi cyo bita objectif de développement durable yatanguye mu 2015 izohera mu 2030 hariho ama indikatere amwamwe iyo birari mantere ifasha gukurikirana ikindi ciza cayo nukubera yegeranya ibiharuro bivuye ahantu henshi gucyo reyo muri ko muregeranya niho mushobora kubona tikigiharuro birimo amakosa biri kuba bawavyegeranya byose bikaca bifasha ingene abegeranya ibiharuro bakosora utunenge tuba twabonetse
Kwizera Arsene aratubwira ibiharuro vyatowe mu kiringo c'umwaka w'2020 2021
ibiharuro twatoye nuko twasanze mu Burundi ibifungurwa nka byose bafungura bigitswe hanene n'ibiva mu Burundi biva hanze nibike cyane ikindi twarabonye ibice 26 by'abarundi novuga nti badafungura ibikwije bimwe bisabwa by'insanganyangaburo byantanga ngupfu ibice 26 so kuvuga yuko ivyo bice 26 arabanyagihugu bashonje bagwaye kwashi nabadakwiza barafungura mugo ntibakwiza ibisabwa
ivyo biharuro bikaba vyegeranijwe bifashijwe n'ibanki iterambere ya Afrika
tubandanya n'amakuru yacu umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regides Hommes Ingenieur Major Albert Manigomba arahumuriza abarundi ko igitoro kiriko kiraza kandi kitari igike ngo ndetse ku munsi w'ejo kikazoba kiriko kiratangwa ku ma station amwamwe reka tumukurikire
mu miseze harabaye akabazo katavuye kuri Regides katavuye kuri leta kuko ibitore dare samuka tubifishe toiletse za maisance bishika mu ma plus de 10 millions de litres nyinshi cyane mugabo hata bingorane hagati ya communication entre l'OBR y'u Burundi na OBR ya Tanzania aho muri OBR ya Tanzania batabona ivyo twemeze ko tugeza kubideklara muri OBR ya Tanzania ntibabona ivyo OBR y'u Burundi yabarungikiye hacha haramara iminsi ishika nk'itanu atamakanyo ariko araza icyatangaje cyane nuko izo ngara twazibona kuri essence mugabo umuntu biheze twarakoze cyane turakora n'aba Tanzania turabwira utwara OBR nga mu Burundi aradufasha arondera mugenzi we mu Tanzania barabitorera inyishu ubu amaisasa ariko arinjira amaisasa ariko arinjira kandi kubwishi cyane kubwishi aho ni ukwizeza bene igihugu ko borema rero umuntu afise igitoro abaragira ku ino munsi ntagende gutonda ku ma station ngo kigira gihere ino munsi oya ubunyandi ko ndababwirira hagati ya Dar es Salaam na Bujumbura dufise amakamyo arenga 80 ya essence ari kwinjira ubunyandi ko ndababwirira ikobero haje kwinjira ikamyo 21 n'izindi ziri nyuma abene igihugu borema rero n'izindi Dar es Salaam ariko barapakira borema kuko icyo maze kubona nuko abantu bamaze kwishira mu mutwe babonye habaye babonye atamusi kamyo yinjiye mengo barabona barabagije Dar es Salaam hariya ikobero bakabona nta kamyo yinjiye bakabona bati oh bunye ni bitoro bikiye bibura ko uzanga nuwa rafizi gitorasho kugira ko acyaje gutonda yumvise ahantu hari station iri ku essence acyaje gutonda ugasanga imirongo igera hariya ko uzanga nabandi bikika mukiza sirtu nk'aya ma taxi akacyagenda gatonda hamarose yujuje akageza kuvidura byamagenda akacyasura garuka gutonda rero no remesha bene igihugu bareme ntihagire uza kwirwa ratonda ku murongo abona afite gitorakoresha gushikejo guko no kwiza bene kuko herejo ndize neza ku ma station meshi hazoba hariko ibitoro uko twe turabitanga
ukwezi kwa rusama n'ukwezi kwa hariwe ibihugu bihurikiye mu muryango w'uburaya ngo muri uko kwezi akazorangurwa ibikorwa bitari bike harimo no gushigikira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ni muri ya mugenzi wacu Haimo Prospere Niyonkuru
mu guhimbaza ukwezi kwa Rusama kwahariwe ubumwe bwa Buraya uyo muryango waratunganije ibikorwa bitandukanye birimo kugendera ikinyamakuru ABP kwigerekerezo rya gatatu Rusama aho hahimbazwa ubwigenge bwo kumenyesha amakuru Claude Boshu aserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi akavuga ko ari mu ntumbero yo gushigikira ibimenyesha makuru
Donc c'est bien comme je disais le directeur de l'agence burundaise de presse qui nous a sollicité
ubuyobozi bwa ABP baratwituye hanyuma twaciye turondera tariki twakorera ko ico gikogwa mu guhimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru duca dushima itariki ya gatatu Rusama murazi ko tufise umugambi wo gushigikira ibimenyesha makuru birenga 10
bon vous savez qu'on a ce programme de soutien une dizaine de médias
Claude Boshu arashimishwa n'intambwe ukumenyesha makuru kugeze ko mu Burundi
Il y a des améliorations qui ont été
hariho intambwe ishimishije yashitswe ko muri iki gihugu noneho mucegeranyo Reporters sans frontières iheruka gusohora cerekana ko mu myaka ibiri heze urundi bwateye imbere bigaragara cewe nkaba ndabishima kandi nkuko mubizi hariho ibimenyesha makuru cyemerewe gusubira gukora mu Burundi
a fonctionner au Burundi
Muri uku kwezi kwa Rusama kwahariwe umuryango w'ibihugu vya Buraya ikigo c'abafaransa mu Burundi IFB caratunganije ihiganwa bise smartphone competition kugwaruka ruva mu ntara zitatu arizo Bujumbura Gitega na Ngozi rukora amareresi rugasabwa gukoresha telefone nkuko bivugwa na Mandinsanya arongoye ikigo c'abafaransa IFB
Donc ces 15 finalistes
na batanu basigaye mu higanwa bazokurikiranwa inyigisho bari kumwe na Tumani Sangari iciyumviro ningene hokugwa irese ngufi eka mbere na ndende hakoreshejwe uburyo bubayabaye kuko gukora irese ufise miliyoni 15 z'amanyaburaya byokoroha intumbero no gushobora gukora irese nziza ukoresheje smartphone
surtout qualité artistique
Ubuserukizi bwa Buraya buzogendera kandi muri uku kwezi kwa Rusama imigambi busanzwe bufasha ijanye no gutabira isi ndimwa no gutanga amazi meza mu ntara ya Ruyigi ibibanza byiratiro mu ntara ya Rutana no gukingira ibidukikije ahatandukanye mu Burundi
Tubandanye n'amakuru yacu abari kure guteza igisata cy'imico na karanga mu bikorwa byabo ndetse bakaririmba n'indirimbo Zigisha kandi zidahera ibyo bikaba bivugwa nabamwe mu baririmbyi bari muri ico gisata n'inkuru dukesha mugenzi wacu Ange Necrita irakoze
gushira habahinga bajeje gusuzuma indirimbo nkuko bamwe mu baririmbyi babisabye sigikorwa coroshe bivugwa na Olivier Bright ndayishimiye arongoye ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi agahamagarira abaririmbyi gukunda karanga ku Burundi
ico cyimbiro cyari cyiza ariko nuko ico novuga iyo commission aho yo haja urabona yuko indirimbo abaririmbye ni benshi abaririmbye rero ari benshi ni sinibaza ko byokoroha cyane ko ururimbo rwose rushaka gusohoka gubanza guca novuga muri iyo commission kuko usanga ari indirimbo nyinshi bigatuma nimba umwanya utabonetse umwanya umuririmbyi ashaka kwisohora idasohotse ahubwo mbona ko hotunganya inyigisho kugira ngo abaririmbyi umuntu abigishe cyane cyane mbega nimba uri umuririmbyi uhamagariwe iki gukora woterera gute mu gihugu mbega ibyo ubwirizwa gukora n'ibihe ibyo utakwiza gukora n'ibihe kugira ngo agenda abyumvise hagera haza gukora abazi neza ibyo ariko arakora nayo ubundi twabwira tuti ururimbo rwose rwanditse rubanze guca ahantu genda bona ko hari ibibazo bimwe byoshobora kuba ariko twebwe nka association turi mu baririmbyi ahubwo nibaze twicarane kugira ngo tufate intumbero imwe ituma tugiye kuvugana n'ibigo bitandukanye tugende twafunze ijambo rimwe tutagenda umwe wese avuga ibyo yishakiye ubusimbira hamwe nibyo je no hanura abantu yuko ahubwo boza tukagira urwego rw'abaririmbyi rukomeye tugatora inyishu hamwe twebwe ubwacu kugira ngo dushobore kwegera abandi bashobora kudufasha kugira ngo tumenye ijambo rimwe tuvuga niko nubivuga nje niko ndabibona kuragira ama clip urashobora kwerekana ahantu hatandukanye ugasanga ingenzi ziraje kuraho ahantu werekanye muri RLS yawe mugabo ure werekanye bijya bindi bisanzwe ni wabo birahari hacyo tumurumba rero no vuga bahurumbira ibikorwa byawe cyane bahurumbira igihugu cyawe rero turaba ingene ibyo twakora byose byoba ari biza guteza imbere igihugu
yose ngabo umwe mu baririmbyi baho hambere avuga ko hakwiye kubaho inyigisho mperekeza kubakora ibikorwa mvabwenge kugira imico nakaranga ku Burundi bishishikare gukingirwa
hariyo no muvuga guherekeza abantu kubumvisha hakaba inyigisho kugira ngo izo nyigisho zifashe umuhingo ari we wese yazo bashaka kugira igikorwa mvabyenge amenya gushika urugero ashaka kugishika ko ari inkururimbo canke ari reresi canke ari ibijya twita ivyese amateatre eka nibindi nibindi iyo ngingo rero yaje hageze twari dukwiye kugira natwe imigambi mbere gashigikirwa gose n'inzego z'abatwara kugira ngo dushira imbere akaranga kacu dushira imbere imico yacu tukabishiramo n'imitahe myinshi aho leta idashoboye abikorera utwabo nabo bakashiramo imitahe bashigikiye na leta kugira ngo urwaruka rwacu rukunde cyane akaranga kacu imico yacu amajambo amwe anonosoye ameze neza atanga inyesho canke akebura abantu canke no vuga atanga ikintu umva ko kije gufasha umutima kubona kure kubona imbere no guteza imbere igihugu cyacu
Alenova irambona we ahimiriza abarimbyi gukora indirimbo z'amaho
icyo haba rero je no vuga hoho bahubwo guhimiriza abantu bakumva ko mu byukuri ikintu ugomba gukora ari ikintu kizorama kumva ko ugikora kugira udandaze gusa mugabo eje nyuma y'imyaka 1950 ukazogitegwa isoni no kumva ibyo woba waragudandaje biciye mu kuririmba nibyo byiza biba byiza gusumba ko aho umuntu abona ko yodandaza gusa adashyize inyuma adashyize imbere ngo arimbure mbega inyuma yo kudandaza ikibano nacyo ni gute
ivyo biruko mu gihe inama nkuru y'igihugu ijejwe ukumenyekanisha makuru iheruka kubuza indirimbo zirenga 30 kubuzwa ku butaka bw'u Burundi zagizwa gutotsekaza imico nakaranga by'u Burundi
turabandanya n'amakuru avuga mu gisata c'inkino twatuyakesha mugenzi wacu Jire Boris Ingabire
inyuma yuko iganwa rya Viva Basketball League ritanguye mu mpera zino ndwi none wa gatatu bamaze kuba bagaruka mu kibuga aho igihe cy'isaha 10 umugwa New Star uzoba urikora kina n'umugwa Dynamo nayo Rezipo ikine n'umugwa Tigers igihe cy'isaha 12 z'umuhingamo azoba ari ku kibuga cya Departement inyuma y'inkino zibiri izabaye kuri none wa gatandatu imigwi itatu y'urunani Dynamo ndetse na Tigers akarizo zitaratsindwa urukino na rumwe muri Viva Basketball League umukinyi Enoch Nsamukama asanzwe akinira umugwa Bomamuru amaze kuba atsindira uwo mugwa ibitsindo bigera ku ndwi ndetse n'imipira ivamwo ibitsindo igera ku ndwi mu nkino icenda amaze kuba gukinira kuva agarutse muri Primus League Burundi inyuma y'indwi 27 zimaze kuba zikinwa mu iganwa rya Primus League umusatirizi wa Magara Young Boys Jean-Claude Ndarusanze batazira Musaza anibaza ku isonga ryo afise ibitsindo byinshi akaba afise ibitsindo 15 muri nziza Alfred batazira Peter wa Bomamuru akaza mu kibanza cya kabiri ndetse n'ibitsindo bigera kuri 14 na Yashasir Nahimana hamwe na Gakwaya Leonard bakaba afise ibitsindo 13 mu iganwa rya Primus League
akaba ari no kuri iyo nkuru duciye dusozira ko amakuru yacu ariko kuba dufatiye hagati mu nkundire ndabasubiremo ingingo nkuru nkuru zari ziyagize umugwi ujejwe gutegura amatora seni wagiranye inama n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano mu ntumbero yo kwigira hamwe ingene amatora yotegurwa hisunzwe indinganizo z'intara shasha ibice 26% kwijana by'abarundi ntibafungura neza uko bikwiye na yurongoye ishirahamwe Regideso arahumuriza abarundi kwigitoro kigiye kuboneka kandi kitari igike akabari no ngaho duciye dusozerera ko amakuru yacu uyu munsi ndabashimire mwebwe mwese mwako muradukurikirana shimire bagenzanje bakora ibishoboka byose buri munsi kugira ngo amakuru abashikire atankomanzi ndabifurize kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi ndetse mururanirwa mu banyu no mu byanyu murakoze